kauna.
Sanda dukkan na ganki sai jiki kawai ya hausu ma dubi shawo